Oleso, ole aso se fulu le masino au kuso. Ile tausanga le nei lua afes fulmaleono. O se aso tele mo le pule anga sa moa pia. Ma le ekale sia ka atoliko ile lalolangi a toa. Ua faa ma maluina ma faa taua inai sa ngato lo le sio o se te akono ma le tile. O ia o se toa manu manu le ekale sia. Na ia faa maa umawina lo naso i fua malo naola. Mo le tala le lei ma le finangalo le atua. Ua tala feaunga ma le vayaso a toa le nei. Olo fa'anga solo ai le fio anga o finangalo fealoa i e tolu i vawala. Le aso mafau fau o ti akono ma o lantou faltua. Awa olo lantou sulu fanga fo ilea o lo sulu fa'i iai. O se tasi lale neyo vaenga taua o le aso mafau fau o ti akono. Na va'ayai le taiawa na leila. Le malanga saa nanga i mai i vawala. I le fai tuto apa ia i mulivai. Ma fa'a awa wai le fa'a matalanga. Na saa unoa iai le taitai lango lango le puli anga saa moa pia. Le fionga pa tele po ao sa ena. Na soso oi ma le taulanga pa ia o le misa saa. Na momoli faa pitoa molo lanto usul fanga. E peyo na faa mamaluina ile so. O le nei taulanga pa ia o le misa saa. Na osia ile fionga ile aki epikopo. Le fionga anapati lui manta elinga. Ile malu malu faa aki epikopo maria imaku lanta imulivai ya pia.
I believe this was the faith of Saint Lawrence, the famous deacon of the 4th century in the Church of Rome. It was a time of great persecution. It was difficult to escape. Even the bishops, the priests, deacons, and lay people were persecuted because they believed that Jesus, as the great gift of the kingdom, the new life that he has won, but he had to go through his passion in order to win that crown of life, of victory for us. So much was his faith in that gospel that he gave his life willingly and joyfully. Saint Lawrence, like many other martyrs of the church, has contributed to the famous saying, which is part of the life and the faith of the church: the blood of martyrs is the seed of the Christian gospel and the Christian life.
Ovi ingo le tua na pese ina lava iti akono maolanto falitua. Ile fa ngasolo ayo le neya soma fau fau iya soye ntotoe uafailo mai ole porokalame fo ilea ole aso atayao. Ole antu ua ele malangasa le fio anga o finangalo fealo i tonu i wawala. Mo le fai tuto apa ia i malo lo le lei. Ma faa awa uai le polo kalame o anta yao. Ole asu foreile, ole ao si aile tae ulanga pa ia ole misasa. I le itu la e ono ili tae ao. E tau alunga ai le faa moe moe o ti akono ma faletua. Mo le nei tausanga. Ene Taliawa, Upumana TV.